Deɛ ɛkɔ so ɛwɔ yɛ man yi emu ne ɛnneɛma a ɛsisi no abusuafoɔ ɛkame akɔ yɛ sɛ wiase no na wie ya ɛna aba ɛne saa ɛsan sɛ gyesɛ deɛ yɛnti bi da deɛ yɛnhu bi da ɛno ɛna yɛbrɛ yi emu no ɛno na yɛnhu ɛno na yɛteɛ ɛno na ɛsisi na me ne wɔ ɛkasa yɛ deɛ ni ɛkɔ pie mu ɛwɔ central region fimfim mantam ɛyɛ agu mu atotɔ bo ase ɛmpɔtam ɛwɔ no mu a abusua a wɔn adeɛ atɔ wɔmo de hye atɔ akyɛ sɛ wɔmo de no ɛkɔkɔto ɛyɛ adoko funeral home a mortuary for preservation ɛbredu yɛ sɛ wɔmo ɛkɔkɔ yi wɔmo de hye no ɛde afiri mortuary hɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔmo ɛbɛtumi akata n'akyi krabeɛ krakrakrakra na abusuafoɔ no wɔmo nso so ahu no sɛsɛesei wɔmo ne asodeɛ bi a na ɛyiyɔ bi a ɛyɛ wɔmo akɔkɔ yi ɛmu yi ɛde afiri mortuary hɔ no ɛde aba fie no bɛbɛbɛ mu yɛ ɔde mu ya ne sɛ ɛmu no ɛnyɛ wɔmo ɛmu ɛnu nti wɔmo ɛyɛ wɔn adwene sɛ wei deɛ ɛwɔ sɛ wɔmo ɛnsa ɛnkɔ na wɔmo fa ɛmu no nkɔkɔ mu wɔmo na wɔmo ɛntimi ɛnhwehwɛ wɔmo ankasa ɛde hyɛ no na wɔmo de hyɛ a watɔ a yɛka ne ho asɛm yi ɛyɛ Kofi Labi na asɛm wei yɛyɛ n'ano efiada yi a yi sɛde a wonim sɛ meme da na ɛyie ɛkɔ ɛsoɔ eti efiada ɛna wɔmo kɔ mɔtwi hɔ sɛ wɔmo ɛkɔ akɔ yi ɛyɛ mortal beans no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔmo ɛbɛtumi akɔ hwɛ na wɔmo ahwɛ na wɔmo asiesie ne nea wɔmo atumi akɔ akɔsie no na sɛdeɛ nsɛm no ɛba yɛ no wɔmo kɔhwehwɛ Kofi Labi ɛwɔ mɔtwi hɔ nom a mɔtwi mɛ yɛyi efunu ahodoɔ yɛ egu hɔ nom nyinaa ba ɛbiebie so de akyerɛ wɔmo wei ɔhwɛ wei anim ɔsi dabi wei nyɛ mede hyɛ na na wɔahwɛ wei anim ɔsi wei nyɛ mede hyɛ na na wɔahwɛ wei anim wɔmo ahwɛ kyerɛ sɛ efunu a ɛda ɛhɔ nom nyinaa from etire kɔkɔsi etire wɔmo ɛnwo wɔmo ɛde hyɛ Kofi Labi yi funu ɛwɔ emu ebi na ɛno na kyerɛ sɛ ɛbɔ wɔn mo ɛpusa sɛ ada bi o ɛyɛ dɛn yɛde yɛde hyia baaba abɛto hanom sei ama obi atumi ababa abɛyi no mɔtwi mo antumi ɛhunu sɛ nipa asum asi ana wɔ bɛntin wei wɔnyɛ wei de hyia ɛno nti yɛ mpene ma ne mfa ɛnkɔ na anka mpo wo mpo no a wobɛbɛfa a efunu no a wode ɛkɔ ɛno nti wo mu de hyia no mu a wo hu sɛ wei yɛ ɔde hyia wei nyɛ ɔde hyia nti no wo sɛ wakɔ akɔfo obi deɛ mpo na ade akɔ mpo no a wadwen bɛkyerɛ wo sɛ daabi a wɔ sɛ mensan nyɛ dɛn ɛmfa ɛmu no ɛmbra na memɛmɛgye ɛyɛ medeɛ ɛno nti no kyerɛ sɛ ɛkɔkɔ yɛ ɛtwe ɛma mentwe a memenda no wɔmo ɛyɛyɛ no ɛntumi anyɛ dɛn ankɔ so na wɔmo de wɔmo nsɛm ɛkɔkɔtoo apolisifoɔ anim ɛde fa nsɛm no ɛwo sɛ deɛ ɛkɔ soɔ nie na wɔmo ɛnhwɛ na wɔmo ɛmpɛ biribi ɛnka ɛmfa ho ɛma wɔmo na abusuafoɔ mpanimfoɔ a wɔmo ɛda mɔtwi ɛyɛ hɔ funeral home and mortuary preservation no ɛho no wɔmo de nsɛm bi ɛto awofoɔ no anaasɛ abusuafoɔ a adeɛ ɛtɔ wɔmo ani anaasɛ wɔmo ɛde hyɛ no wɔmo ɛnhu n'anim no sɛ sɛ wɔmo hu wɔmo de hyɛ no deɛ a ɛne sika kakra bi wɔ hɔnom a wɔmo bɛtumi apɛ na wɔmo ɛde ama wɔmo na ɛno na wɔmo se da ɛnya deɛ sɛ wɔmo bɛgye sika ɛnɛ agye no ɛkyena na sei na abusuafoɔ no de wɔmo nsɛm no ɛto edwa ɛbra na gye sɛ wɔmo ɛnhu wɔmo de hyɛ no ɛmu wɔ se the mortuary attendant has brought out almost all the bodies in the mud but that of ours Kofi Labi was not found. Their excuse was that because most people came for their dead bodies on Friday, it might have been exchanged. All the food we prepared for sympathizers are still here. Wei ɛne wɔmo nsɛm o na ebiem nso so no wɔmo to aso ebiem sɛ we don't want any money. It is the body of our late brother that we are looking for. We have suffered in organizing this funeral. You can't misplace the body of our brother and tell us that you don't know what to say about it. No matter what, you have to bring our brother's body for us to also give him a befitting burial. Your compensation is not needed. our brother is worth more than your money. We any one more and some one more a day at two janitor said the woman didn't send me back to a bontino. Nah, management and not a woman no a chillman. A fear they dry and crawl for one before one more a moo a free much one no a draw so it's a bit me about say. One more dish and we didn't see some I would dear fra. And I will be answer my MMMA car say, this year I have ever found, and no one want a to the monster son and for Emma and Tisa, Quapa Banner's idea, and I say, one will be compensated to woman, no much of them, and yet this one by this can be a ne a general etchness as a woman in brow or more brains and all mutiny organize it a year, you know. I want more at the share, that's our Saturday, no memendano. Ah, and that day, Baba be draw more baby or more dish or more cassa and some no at the actual woman. Now, I want you compensation because compensation, and who ain't ya. And fa Emma one more modition, and we ain't here as some boy, a chase the canal, one more a day, a beman on an abusia for and some go pier more, and we'll post for our catching so one more etchuma, one more edition, a boo, a year upon a so, and see abusia funnel, and come one more akuma and two one more number shen, ama, a year and penny for one more a share, a moon or a son or so, I should be bear one bit me a year a day after an abusia for. Emu etimi koko piemu ewo mochri ema ebra ebusuafo ekwa kwa kopo mode shea wo mu ehun biem eh ede ya na ekosue eh na chese eh ye ye nanu adan sama ye tete ye se ne mema ye twetwa ye de gu kago mu de akoko piemu wo china fo no mema ede tutu o maduanu su edie no kudi bi se mochri mensi wo mu kan hu bi no wo mu etimi ton kofo efunu anase kofo emu ede hie emu ede man kofo bi ma wo mu ede kokwa ye nyoma ense emfata na anase ritual se ekosu atese ebinu mu hian kofo body pass ni de a year a wono. Aya na a ya san yo ma we ye bi ena a ye koso enunti ena obiba kwa efunu biaya wadini dish ye kwa she ye na afe wobe kwa kwa penono na wo wuno nanti denya na ye jini wo ya se. Eh enti usika dane da winya na sika ye de ma boso meno enti sa woshe na en sumwa se ena wasa wonye enfe nye sika fufo enfa enka wana. Any I can also worry for one son. Now I share a year with you. Who told my young co at the share their mobi because of a year sikaya de air mount? Who told my young co this year their mobi and answer who told their mobi and money their quacko digima because of Kakra Ubenyano? Nedia and a wenya a day a free moon. Now and no and one on a more bravo recipe. And I say, I'm out with you, you know, and to me, Eddie, and Moo, and I was your four. The air one and some of the two, a year up no elsewhere. What did you find anything? Then I was also says, they say, a year apostle for no and for in Guacomo. Management now, one more asher, a year a full name, the Akaka, and Moo, and some no. Then I was also say, you're in charge of one more and for and for our phone and answer with your phone. What would you compensation? Now, one more angel, one more a moon, and to one more, and I say, well, my woman should show one more moon, a chap, and a beer man. What did you find and see me on Fabra ever to a guy too much in your comment section? Now, if you want to like your videos, not share or other social media platforms, and so maybe did you make a chime media and a clear sicker part, doesn't it? If a sanity, a share if you macro.